다른 문을 봐라. 이게 무슨 소리냐. 근데 Voy a ir con mi ganga y yo lo que me voy a echar a dar, no sé.
Saba yuko mukuru Petro nkuru nziza ko yotaga igihugu amaraso cyaseseka yashye mu ntambara bajyaduhenze abavyeyi bavyara ku buntu mbega uwo muntu yoguha umwana ukabura n'amafaranga yo gutangira wovuga ati ndagusimiye musavya yuko atanga igihugu akiri kare imigumu uko ikamara yinga ingazi ibiri
Shit, it's 9 o'clock. We've got a few minutes.
Na kwa kwa wazoto tuenda, dhugi dhugu kwa wazoto. Kwa tuzemira tuzindenga.